twerekeze mu buseruko bwa Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Tanzania yatangaje yuko habonetse umugwayi mushasha yafashwe n'umugera wa corona. Abayanduye muri ico gihugu bakaba bamaze kugera kuri 13. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, umushikiranganji Umi Mwalim yavuze yuko uyu yabonetsemo uwo mugera ari umushoferi w'amakamyo manini manini yinjiye muri Tanzania aciye ku rubibe ico gihugu gihana n'u Burundi. Gushika ubu Burundi buvuga yuko ata muntu araboneka yoba afise ubwandu bw'uwo mugera. Mugenzi wanje Samba Cyuzuzo ari Nairobi yakurikiranye iyo nkuru. Turi kumwe rero ku murongo wa telefone. Samba, watubwira ibyo umaze kumenya.
Kugeza ubu Santine nta yandi makuru arenze cyane kuyo wari umaze kuvuga. Nk'uko byavuzwe na Minisitiri Umi Mwalim, uwo murwayi ntabwo yatangaje umwirondoro we urambuye, ntabwo yatangaje ubwenegihugu bwe, ntabwo yatangaje igihe yaviri aho yaje aturuka n'igihe yahaviriye. Kandi niko dukunze kubibona muri bino byo gutangaza amakuru y'abarwayi b'iki cyorezo. Tugerageza kumenya gushaka kumenya uwo muntu, kuko aho byabereye ikibazo nuko mu Burundi nta murwayi wa corona virus urahagaragara. Bikaba rero byatumye abantu benshi bagira impungenge zo kubaza ngo ese uwo muntu mu Burundi yaba yaraciye hehe, yaba yaje aturuka mu Burundi ariho yarakomotse, yaba se ari Umurundi.
Samba, umurongo wa telefone wawe ntumeze neza, ariko nk'uko byumvikana rero hari byinshi bitaramenyekana kuri uyu muntu, haba n'igihe yoba yaramaze mu Burundi, ryari yashitse muri Tanzania, nimba ari Umurundi canke atari Umurundi, naho yoba yaraturutse. Ibyo byose n'ibibazo mukirindiriye kumenya.
Yego, nibyo tugiteje kumenya. Abantu baracyagerageza kubaza muri Minisiteri y'Ubuzima muri Tanzania, ndetse na Leta y'u Burundi yamaze gutangaza gukora iperereza ku byatangajwe na Leta ya Tanzania. Amakuru rero arambuye ashobora kuza kumenyekana mu masaha ari imbere.
Urakoze Samba Cyuzuzo, twavugana ari i Nairobi.
Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Leta ishobora guhana bikomeye abantu n'amashyirahamwe baramutse bakoze ibinyuranye n'ibyemezo byayo ku cyorezo cya virusi ya corona. Ni nyuma y'icyemezo cyamwe mu mashuri mpuzamahanga nk'ay'Abafaransa n'Ababirigi ari mu Burundi cyo gufunga kubera virusi ya corona. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza.
Mu itangazo yasomye kuri uyu wa gatatu mu ijoro kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNB, umuvugizi wa Leta y'u Burundi yagarutse ku ngingo zimaze gufatwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona. Anashimira Imana kubona kugeza amagingo ikirinze u Burundi butabonekamwo umuntu n'umwe yanduye umugera w'iyo ndwara imaze iminsi isasika inganda mu isi. Iyo tangazo rigabishwa wese yifatira ingingo ziwe zitari mu ntumbero n'urutonde rw'izo Leta yagenye ngo abantu bitondere mu bijanye n'urugamba rwo kurwanya no kwirinda corona. Prosper Ntagwami atanga akarorero ku mashuri gukira ibihugu by'Ubufaransa n'Ububirigi amaze igihe yugaye. Inyuma yaho kuwa 17 uku kwezi hari umwigisha wo ku ishuri mpuzamakungu ry'Abafaransa yikekeye ko yaba yaranduye inyuma yo kubonana n'umuntu yasanganye umugera wa corona i Kigali mu ntango z'ukwezi.
Leta y'u Burundi iragabishije uwo wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga ku mvo zitandukanye kandi zipfukiranye ashaka gutera ubwoba cyangwa gucuvya no kujuragiza bene gihugu mu gufata ingingo gihuti zikomeye zitandukanye n'izo Leta ifata cyangwa Leta itarashikako. Aha twovuga nk'iyugagwa ry'ishuri ry'Ababirigi n'iry'Abafaransa aho i Bujumbura hamwe n'ibindi. Abantu nk'abo Leta yemeje kuzobafatira ingingo zibereye kandi mu gihe kibereye. Leta y'u Burundi yamirije abo bose bakwiragiza ibihuha haba kuri za mbuga ngurukana bumenyi canke amaradiyo n'imbonesha kure zikoresha be n'ubwo buhinga bakwiragiza ibihuha ko Leta y'u Burundi idafise ibikoresho byo gupima iyo ngwara canke ko iriko irabihisha. Nata ufise coronavirus aribonekeza mu Burundi sico gihe co gutera gati mu ginyo canke kujya mu mukondora zosi utambana na mukeba na kubita urugohe kandi ngo inkoni kubise mukeba uyirenza urugo.
Naho kugeza ubu ubu atamuntu numwe arasanganwa umugera wa corona leta yamagarira abarundi kudasamara
suko burundi bwa bufise ubuhinga budasanzwe bwo gukinga iyo ngwara canke bwo kuyivura ibindi bihugu byo babidafise ahubwo ni kubera ikigongwe n'impuhwe vy'uhoraho nye ningabo leta y'u Burundi isabye abene gihugu kutadebukigwa canke bajyamo umukondora zosi ngo nta coronavirus irashika mu gihugu kuko imana ikorana n'abahizi nico gituma leta y'u Burundi isabye abarundi iyo bava bakagera kubandanya bashira mu ngiro ingingo zose leta imaze gufata hamwe n'izizoshobora gufata mu gihe cyose bizoba bikenewe mu gukinga no kugwanyikiriza coronavirus Leta y'u Burundi irahumurije abarundi n'aba mu Burundi ko ibikoresho byo gupima iyo ngwara biriho bikwiye kandi bikora neza nk'uko vyigaragaje igihe bapima wa mwigisha wo ku ishuri y'abafaransa eka mbere n'abandi bose bapimwe ibipimo byarerekanye neza ko Imana yakinze ata coronavirus irashika mu Burundi
turetse kubugara ikibuga cy'indege mpuzamahanga American Dadaye cy'Ibujumbura no gushira mu bibanza byo gusuzumirwamo abantu binjira mu gihugu mu kiringo mise 14 kuva mu mpera z'indwiheze amabwirizwa y'isuku yarakomejwe mu bibanza bihuriramo abantu benshi abanyagihugu bakangurirwa kutijajara kuva ku munsi wa gatandatu w'indwiheze abarundi bava mu bihugu bibanyi no mu karere ari byo Republika ya Demokarasi ya Kongo Rwanda Ubuganda Kenya na Tanzania begeranijwe mu mahoteli ku mashure n'ibigo by'ibitaro bagera ku 276 nk'uko ibiharuro bifatiye ku masoko y'ijwi rya Amerika bivyerekana kugeza kuri uyu wa kane imbere y'umutaga intaza kirundo ngozi kayanza na muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko uko zikurikirana zirimo 15, 55, 92, 93 mu bumanuka bw'igihugu bushyira ubuseruko n'uburengero mu ntara za Rutana na Rumonge uko zikurikirana hari 230,146 nayo mu burengero no mu buraruko bushyira uburengero mu ntara za Bujumbura na Cibitoke uko zikurikirana nyene hari 93 hamwe na 52 naho leta igabisha abafata ingingo zitandukanye n'izayo canke itarashikako urunani rw'abarundi baba muri Canada Alliance des Burundais du Canada kuri uyu wa gatatu bandikiye Musenyeri Joachim Ntaondereye umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi isengero risanzwe rifise abantu benshi bariyoboka kurusha yandi madini n'amashengero rumusaba ko yotanguza ihagarikwa ry'imisa rukibaza ko hamwe biramutse bikozwe wabo umuco n'inkabuzo ku bandi barundi bose kugira ngo nabo bahagarike imanza n'ayandi makoraniro bikomeza gutunganywa kuri kwamye